And then the sun. And then the sun rise. And then the sun. And then the sun rise. Been trying until the rise of the moon above. Time moves on too quickly, the day is gone. My search never ending love. And then the sun rises. I think I'm falling in love.
And then the sun rises. I think I'm falling in love. Da 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 something for your mind, your body, and your soul. It's the power to arouse curiosity, the purpose, the goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Eternity is past, wrong is right. It's the point of greatest intensity, pleasures of the highest sense, feelings of warmth and security, willing and unwilling sensations of the mind, a condition.